again. Kwanza upo kwa nafsi, pili you are my choice. Kwingine misitaki, mimi misitaki. Tatu you so cute, nne you so city. Utamu wako welezeki, wewe hawelezeki. Na watasema yani mpaka waseme. Na watasema sisi kwa jana, pange maulana. Wenzenu sisi tumependana, paka milele, nawe paka milele.